cameraman camera hose nkubuko wana ku nambaye ako nambaye bibiri muri 15 million y'amarundi eske umukobwa yo bishobora ivyo kumenya kuko
none wa mukundana kugira kwambike
eh je umenya vyose kuko buri kwaje no star first n'indushaka kuvugana kwanzu dafise niburi kuri compte niburi kuri compte 50 million
buri umukobwa
yego odafise 50 million hanu wigwa nandonde nta na love twona hanu niyo mpamvu bishura abananira bigahera bikaguma bigatuma ngoma ndi single boy
hama turagenda kwa kagapira
eh kagapira 2 million
Iki gitambaro kwanza niho
ndi iki gitamba 500 million
Kwagiye iyi nze ya
ibirewe byitondere wangu cameraman urabagado sen ibi byose n'amabage byose biratwara ma 4 million ego niba ntihenze 4 million
4 million
tipe nabitumye abiguza nyene Canada
n'amahereni
amaherena si vyatari gose na 100 million amarundi
Isaac TV ho
Hello, abakunzi ba Isaac TV aho muri hose aho muherereye nizeye ko mumeze neza agenda meze neza hama nkuko twababwiye turabakunda cyane murabizi kubana nanyu ni umunezero ugeretse ku wundi kuri micro ye ni mucho sante la talita behind camera wa undi nyene Juma Jux no musire kanacho mvuze no musire rero twabazaniye umuntu nubwo ari mugufi gusa si umwana arashaka kubibwira aro ni bon
safi
meze neza
ndameze neza wewe
nanjye ndameze neza ushaka kubibwira abakunzi ba Zactive bataku
It's your boy BELCHLIS, Bear Chris, first rapper, Zigo F, Bellez, FZF, cheating boy, first boy, faster than them. Yeah, yo.
Ubuze first boy, better than them. It's only the first boy, and I'm
faster than them. One better kuri wo.
Band.
Bose.
Abantu bose cyangwa abahungu bose.
Bose bari muri industry bose, one better kuri wo.
Bear Chris ndiko ndaraba indirimbo ya Prima Sarima indirimbo ya gize no vuga hit eka kwanza ndakubwire festas
for thanks
ha mabanzuri ka telefone urayiswe urakoresha tugeze mu kigani duhejeje ikiganiro Bear Chris indirimbo Sarima uretse ko warumaze gukora izindi ndirimbo nyinshi ariko zita hitinze nkuko Sarima yahitinze ukiri kurayikora wari uri isyo ko izo hitinga canke waratunguwe
bon nayikoze ndi sirk izo hitinga izo jya hiti koze hari ibintu bimwe nisunze koze igambe nahinduye nani nahinduye uko nahora nkora just igambe diho itambika sinaho ndayikunda kuyikorera ko ariko nabigize ndabibona cyanze n'umwana ni biste nemera sivyo hama tugerageza kuyi feelinga just kuyishira muri mundu y'abantu benshi bakunda ya kuko ugiye kuraba nk'abantu rimba ama hip hop usanga abakobwa atari asample usanga abafana ntuze hip hop me wishize muri rya mudiho hama kalondana n'umwana bista ashobora gu feelinga just naho bya hip hop atabifata bya rap atabifata agafuma afata burya bu buje kaja kale fresh cyane kaja kandi gakuple ko mu R&B biraza gutuma indirimbo igira abafana benshi ndo yivo niyo mpamvu no vuga na Black Jerry ambiye ati pete yange inyimbo ni hit song bivanye n'ukuntu yumva imeze tukiri muri studio
kwa ki guhitamo Black Jerry mu ba mu bantu bose baririmba R&B
first Black Jerry ndo mufana wiwe second no nuko nabona kwa bimerita cyane muri gandirimbo haro hanundi ari kuza mu gabandi bazoza muzinde mu gabi rya Salima nabona kwa ari Black Jerry kwiri yeah
Black Jerry waba Waba waramuhembye canke yagukoreye service tubisanzwe nk'umufana wiwe.
Bujya nama na hembo mono wangu umuntu atanga nkolaje mata canke atanga novuga gute gushimira umuntu. Sivyo? Naramushimiye uko nshoboye mugabo cyo novuga cyo yaramfashije. Yeah, of course. Kanda hari ho much respect brother.
Kubera iki ukiri hajya inyuma utarasohora Sarima? Kubera iki utarasohora ijya ndirimbo Sarima bo ni iki yaciyumviro cyakujejemo kugira kubera wari umaze gukora izindi ndirimbo nyinshi je niho nguma ngaruka iciyumviro cya mbere cyahujemo nyimba ari gukorana kugira korabo n'umuntu ari mbare bicanke muri content y'indirimbo iciyumviro cya mbere cyakujemo kubujyo kivuga ati iki kintu kirashobora gutuma indirimbo yangizagira kure
abo nakubwiye mbere na mbere kwari guhindura ntuzenya guhindura numva gute strategy just nahora nkora ama hip hop ama old school ama trap ama high school just ibintu bya mwene nuko mugacha ndavuga ati foko nkora beat afro beat just a beat tambika just shire gushya mu mudu abandi bafana 11 ndafise abandi bafana kuri kote ya yanje hip hop mugabo nke abandi bafana bashashe just ndabikora uko kugira bigende neza rero zia beat ni bakusanga batazira zinjja mu bantu benshi sana eh uno kubyaka ko na mama wanje niyo ndirimbo ya mbere yavuze ati niho ntukinyemeze. Yeah.
Mama era kugeti aha prema unanyemeze.
Of course niyo ndi no muntu wambaye atanga ku telefone abwira ati bana big up mtoto kandi ni pastor.
Mama wawe pastor wawe ushengerigira
nibanga
kubera iko ya urashobora kutubwira kugira ngo kumbura tuhaciye tuhasengere n'isanga
anzo kubwira ndakubwira after emission
Bel Chris apa uyu muziki uriga canke urafite ibindi bintu
bo jensa no wiga ntiga sa no wiga meze nk'uwahejeje just kubera ndi muri stage asigaye in moi umva rero asigaye emo kugira amezi urumva nta mpamvu yo kugira
donc tuvuge ko yagiye secondaire
of course
none inyuma ya secondaire uzobandanya umuziki cyangwa uzobandanya kwiga kaminuza
umuziki bantu banakora ko baransiga
abandi
nyine bariko baransiga
donc ushaka wiruke nawe
ehe yiga ni competition uzi ko umuziki ari competition
ya muga hariho abiga kandi bakora n'umuziki
hajeje na hejeje na umva no abo bacige umva baracyiga nyine je n'umpejeje na umva no cyabana
ama babyeyi bakubwiye ati oya usatu bidakunze kubikora na hebe umuziki ugume bandanya wiga byo
enda kobaje yesu kurabona ko umuziki ndaho bandanya nje no kwishyura nka bandanya ubona ni he hoza amahera yihuse
bon cyo se bivana ni tumuntu ashaka tag ti umuntu je mba na byo se bijya utanga amahera
umuziki yo je ni uzombera future n'uzombera ubuzima bwanje kuko kuva mfise suiza narakora umuziki gushikana no saa sinigeze ndabiheba wanashima je no muziki sinokobesha nakunda umuziki sana gusumba ishuri eh
Bel Chris hari umukobwa nk'abakobwa Jean baba wahora uvugisha bakanga kukuvugisha ariko ubu kubera ko Salima yasohotse kubera ko agahit gahari ubu bace batangura kukuvugisha
ni benshi sana
umuntu byakira gute
ndabishura nyine simple
Sempre gute nagira utugara nk'uko nyene.
Yego niyo simple nyene. Arakwanda nyandikira hama nkamwishura bisanzwe me nta birebire tuganira kuko nico gihe cya mbere nti yashaka ko tuganira birebire. Ndoyiva.
Ya yakubwiye ati urabona narade konye iki ni iki nimushaka kuguma nyene muganira.
Aje ni bankonvinka ngo mwe nuko.
Wa wiki ni wasi ba wasi.
Of course. Je ni bandraga.
Well. Bona wino
jeneje no draga nayo ucuza ko ndrago mbesha ngo kiyagihe ibintu ibinebe no
ya basi ari uwundi mutara muvugana
biravana no kuntu abameze kunasa nica fise byose
ura bikiwe wewe abasa gute par exemple nkuko wabuze ngo ibyo afise abafise nk'iki
first ni ndushaka kuvugana kwanzu dafise niburi buri kuri konti 50 million icyo kimenye 50 million
buri mukobwa
yego udafise 50 million hanu wigwa nandondera ntana lava twona hano niyo mpamvu bishyura abananira bigahera bikaguma bigatuma ngoma ndi single boy
ama
ushobora umuntu umwe gusa niho twamanye half days naho nyine amahera amaze guhora yashe yo moto kuko deja kameramani hose nkubu wana ku nambaye ako nambaye bibiri muri 15 million ya marundi sivyo
ya ntitubeshanye
eske uwo mukobwa yo bishobora ivyo kumenya kuko
none wa mukundana kugira kwambike
Hey, je umenya byose kuko uri kwajana mu style. Mugihe wowe uke nako ndakume ko ari je ndakuronde naho nzo kumenya byose. Mugihe ari wundonde umenya byose ndoyive.
Oya hama ku isura reka tubanze tuvuga isura gato na.
Isura isaba ko ubukazi. Niba uri nko mu Burundi buri nko muri batatu ba mbere. Sivyo? Beza, sivyo? Hama kindi nacho kwa ofisi na amafaranga.
Abakunzi ba active. Mwana muri komante muraza kubivuga ngo 50 million kwanza afisanga iko wewe na afisanga iko
jewe eh simake
anga
sinibuka neza ko kwana na yonke ni jonde mu petit no monse mugabo muri yo misi
eh konti ya utibuka mahera ariko
eh niko nakubwira ayo nibuka hano na ndende narungi amafaranga hajya wibuka bari make wa
eh aya yo wibuka
bon ho mu 600 million eko meko
Samiri ayo mahera nayo warondeye canke nayo baguhaye canke ndaze
abakobwa barampa kandi nkayarondera mu siku kampa ibintu vya mwe nuko
Very Chris nkubu unya umukobwa mwiza aje kukurondera atamahera afise. Atamahera afise kubona ati umukobwa ari representable. No ndaje kukurondera iyo shaka kukumenya nkuko wabivuze. Wahitamwe wa.
Me representable nik. Representable mwana afisa mahera wangu. Ubona gena kupresenta homo. Ndi muri chambre ya 30 minutes cyo Marie ho kunkura ahomba muri quartier umpaye mu quartier zigari so kangumiza muri quartier zo bavuga cyo nyaho uri ho presenter hapa
ya none be Chris wowe uhitamo gutungwa n'umukobwa nagira umukobwa niwe wowe umugira ni
amafaranga wanje ndayafisi muganuza kujya kujya iwanje udafise nawe yuwawe
basi sikuvuga yo kwawe nyene ha yo bayaje kukubera mama wawe ya basi murasanga
Abon nakobgi uza ofisa yiwawe nanje nkaza ofisa yiwanje sivyo ariko ari undonde bisaba ko ofisa menshi konsomvya mbono tayansomvya sinda kwemerera niko vuga rero hangenda gutorera niburi buri mbono ofisa nka 50 million andashobora gutorera meme si yawe si shopeza dushobora kondana
oya tugende ukeke juma jokes udufashe kwaza iki kintu ndembere umenga n'umupira yatabuye je ntababeshe n'umupira yatabuye iki kugwanga iki kino gitambara
iki kino kimwe wango wewe ibintu bya mafashion numva bigucanga sivyo jewe ivyo byo gutabara uvuga je nageze kugenda kugura wana nk'iki rato namba iki sivyo kinzi wacu nageze kugenda ajya kwa Oscar natanze 1 million gura kim kanda bandi ubwo bwo ko bagugura menga 120,000 ibaza amahera yose nashizeko bisigura iki umuntu wese ivana n'ukuntu yamenye kugura urashobora kubona umuntu yambaye ikintu kwana ko ari simple
wewe wamenye
ikintu kimwe umuntu amaze kubabera uhagiye nta bayambaye ubusanzwe bwo kumubona gusa ko ari no bisa
oya njuma njuse adufashe gato
fashion fashion
hama turagenda kwa kagapira
eh gapira 2 million
iki gitambara kwanza ni hatu
iki gitambara 500,000
twagiye inze ya
ibirevyo byitondere wangu cameraman urabagado sana just ibi byose bya John ibi byose n'amabaga byose biratwara ma menga 4 million ego ni bani hands 4 million
4 million
tipe nabitunya biguza nyene Canada
Canada ama na mahereni
mahereni si vyatari gose na 100 million amarundi
aya mahereni ya tuyagura 5 safra 5 au atubese ngo
nakubwiye sivyo kuyagura 5 ngaha birashika biva nawe nahugurira ariko ibintu bashobora gusabidasa nakubwiye je singura ngaha mu Burundi ndabituma muri Canada sivyo mbere kutibaza kwitike indege nayo ituma bishobora kukinga ubu bigenda kubizana baza ko nta muhemba
aja kubizana cyangwa n'ubasanzwe agira
TK ntaga akanyana kubizana akabinzanira akafotora kanya kambya ati guri yo style guri style kambya hani 3 million hani 5 million gura acha ndamuha my friend
ampa ya Canada handi hanu gura ni
he nakubwira aho niho maze kugurira handi zo kugira mu nyuma
amiko ti nayo
kugabona mazanga
ya gente kanda kubaza musanze ntakira
20 million kandi kubaza gese jamasi no beisha yisi 4 million
Iyo ni yakuzinze kuri 4
million. Eh ni hanzimbye 4 million, 4 million, pas ça.
Namuze 4 million niko navuze.
Ah OK.
Hama. Eh mbe ku wo musentire utavunga nibiki?
Just yibugana ni pantara bigufata. Bahita sentire kankan.
Donc ni bifisa aho bafungira canke
uyigurana ni pantara
iyi ni bifisa aho bafungira canke
ni niyo mark.
Tange bisaba kureka kwifu.
Niyo marke uyifunga kunyene naho bohejeje.
Eh ha mi panaro nayo.
Panaro. 3 million from Snowbeach.
Ha mama socks.
Socks. Se 4 million amarund. Je ko nakubesha.
Ama ikirato na.
Kirato. Seti, 7 million. Kato bya tubira konda kuzimba sana ngo. Nikuba amafaranga ngiye kuraba yose na ziya kenze navuza ngo nasinze ni hands. Agenda kugwa hafi ma ma vin combien mi yoko
abakunzi ba active murabizi namwe nabari muri Canada baraza mu ma comment muratubwira ayo mahera 4 million muraza kutwandikira muri comment ber Chris twagiye rero dushiye ko Sarima
freestyle eh kumenga na nayibagi
Salima baby go, Salima baby go, ndagukunda cyane shakubaze kamiri go. Salima ni we murondo tumangara mutima, ni we rukundo buza saruruta rihana Shakila Chanela Shamila wakanyitana na fizara kwemera baby. Sabi nawe nyana na kugomba natashara bamba uramuji namba mu gutamba kuratunza tunza tunza bashiduka bakwifuza fusa gukunda na roketa basura baruta anita signorita tatana yutita.
Yeah, yo.
Kwa kiwa shite mgo Sadbi na Fizo na Natasha?
Sadbi na vuze kwa mgomba, ama Fizo na vuze kwa mgemera, ama Natasha na amuginamba.
Ni true story change, ni true story change ni kugira jean mundiri.
Kumono kunda baringa true story, kukumono kunda ukunda na munawa muruta, sivyo? Mbuze kwa Natasha amoroshina amba, kumono kunda je andotira Natasha, sivyo? Asumba nari hana deja na habivuze, sivyo? Mvalumo vakwa ringa true story. Meme sina hobo nako atari true story bari nka true story kuko nkunda abari wa mbere ku mutima wone.
Izo waririmbye Bel Christian ni ivyo nyene yari true story indirimbo wanditse arahari canke
nwo nyene nakubwiye ko yazanye 50 million. Eh nwo nayiririmbye. Kumva sino kurimba ibintu nk'ivyo ndagwagize nkuko atakino. Niyo niyo nakubwire niyo Valere rero ni yo kuza iwanje.
Ugacho muririmbe.
Anshira muririmbira kugira ndamuhe kado naho nkuko naho ampa makado nye.
Uwo muri munacari kumwe canke.
Atwari bangi namuheje.
Kuberi ki Bel Christian mwapfuye?
Amahera yera heze.
Eh, amahera heze haje tumuheba.
Eh, nanageze ko ngira shopping nkabara 30 million uhari nkabaramo na 1 million nkabwati zana 1 million nongereze ukayabura umva.
Donc wowe ukunda amahera ntukunda umuntu.
Aba nkunda amahera n'umuntu.
Ya. Kuki yabo ukunda n'umuntu kuko yari byo yari yaramanze kugukorera nti ntuba waramuheje.
Ndakubaza ikintu kimwe. Ubu nkeneye gukora nka video yanjye. Umukobwa kwa yari mwiza cyane ndambiye cameraman ngo kora video ngo hamacye ndamukugabira. Umudemo wanjye. Ntumva ko ndamukora cameraman ndamuha amahera. None umva mpamba nkeneye umukobwa mwiza mugafise n'amafaranga. Kuko je nda depense yanjye hageze kwa hera. Nawe ifa ko agira cyafashije.
Salima twitege video yawe cyane. Nenga nta video irasohoka twitege cyane.
Twari planifié Black Jacara Guarame ubu yarakize tuko turaba ko vuba twogerageza kugira. Kubi planifya neza dufata nko muri next year mu ntango bidahindutse.
Donc ni muri shooting.
Oya gusa ngo ubu yindi ngo bisoko ubu izozana na video party iyo toma twitonde kugira izozenye na Salima kuya indirimbo audio yari hit video na ije hit gusumba hake.
None yuko ubu atawufisa guha amahera uzavuro nka yo kuyi shooting.
Eh bon kandi bagomba baza hano muri karanyandikira asaba love mbwa yambye ko afise make ya vizia yambye ko afise kala 9 million just habura umuriyo numwe kugira ngo ndashobora gutorera uwo nabona ko video vyihuti ngo ndashobora gutorera nkacenda mushya muri love uwo muriyo numwe nka wikawish
video no uwo he mu producteur wifuza gukorana nawe
benshi bo ngaha cyane bo hanze
Salima ushaka ikogwe nande
ni benshi abarundi bose ba producteur ndashaka ko bakorana bakayikora
bose
eh changi hagenda kwa Kenny WCP.
Izo nubwese cyangwa tubyiteke. Kuko rega bazoyibona, bazobona ati yakoze nanaka cyangwa yakozwe n'uyu.
Eh nubwo hoja ko izina ry'umwe ko yakozwe no mugabo amaide menshi, bazoye babona muri ndiko ndayi shooting aba producteur bose bahari bari ko barahana amaide. C'est simple. Mugabo bose bakagira ico bafashije kugira indirimbo isoke meze neza. Yo ndoyiva.
Bel Chris umanze kubyara abana bangahe?
Abana ni benshi wanko.
Eh benshi? Nagume ngo uracyari umuntu wagifite imyaka ingahe kwanza?
Je. Si 17 ame abana amaze kuvyara barashika nka 81 n'umwe.
81 n'umwe. Abantu bize biology mudufashe vraiment tawezi ku muntu.
Ndibuka umwana wa mbere namuvyaye mfise 6 ans.
Oya cyane ni tuko tuvuga physiquement cyane ni spirituel.
Eh vya vrai kuko ndibuka mu mwaka umwe nasho kuvyara nk'abana nka 10 cyane mu bana nka 7 ku bagore batandukanye.
Aba oya
ni 82 nababye ku bagore 82 nyine.
Aba biologiste muri ngaha mudufashe gato kuko turazi ku muntu umuhungu agera kubyara basi afise 17 nawe afise 17 ngomaze kubyara abana 80 washaka kudusigurira ukuntu byagenze kubwira umwana wa mbere umubyare afise 6.
Narimvise nkiri umu danseur kwanza nava ku stage bose bavuga ati ngo shaka wewe ugaca usanga biba birashyitse nyine nk'abakobwa nka babiri ugasanga batwaye indi cyarimwe ibintu byamwe nuko
batwaye indi cyarimwe none we nubundi rero aje kugusaba we ni ucemuce mugira ko ntibigura
neko abafise amafaranga yabo kandi bavuga atabana bazobimenyera byose baba juste ama nova gute devore no korera umwana wanje nibo bazimenya juste amafaranga bo barabamenya baragurira impunzu baragurira iki je nta kintu bambaza bakampana yandi wumva nari kubigisha
donc nubu unyi uyafise ntiyitinya kuronde
ehe turashobora kuvyana umwana ha mukimenya ukampana yandi wanje ukazovuga ati wavyanye no mustari Belle Chris
hama bagutore bagusange kumbugiza cyane nyimba ari numero ya telefone bashoye kuyironka
ega je sindi kondi dandaza gusa je baza bambaza
ah hari ho umuntu ashobora kugukenera akavuga ati no ifo ko umuntu ndamurondera kamem ifo ko mu Belle Chris ndamurondera kugira gutore byoroshye
ah bon kugenda kuri Facebook andika Belle Chris first rapper Belle Chris first rapper hama ugacha undondera cyondo of course nani mero zanje ziri ko kuri Facebook
nabahe barapeli babiri wemera nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi
je wemera n'umwe abasigaye bazira hamwe
we ubona bagusumbya kwanza apana weme bagusumbya
uzi wemera n'umwe asumbya abasigaye ndabashira hamwe
ninde
Fabulove
agusabye mukorana indirimbo nawe
He's my big brother and I'm over her channel. Ash Nivyona Kunda. Now no one could level a diamond and I want to level a Chris Brown. Fabulous in our collaboration, Salon Damaka Frank.
I mean, Nerakus Juma Jokes. Whenever the Sakagus and a Fabulous scenes would do much tang anywhere, Murabu Kanata.
Fabulous is my big brother from another mother.
None here, a good chongret. I'm not sure what the deck one the chongret. Sinibe, celebrate.
Love it, Ravukana. Of course.
Mundi mwechan.
Nakogi, ni family, a little bit of plush.
Ah, okay. Akunzi was active, dear Brahma, no meal. I'm a very Christopher to Rangitikigani, Roniki, Hekino, Warangit to Gir.
About you know, Ganda, Jacob. Is active in the back on the Kondo Konomokora, Kono Justa Moha, supporter, and home. Sukondum, who I'm busy as a Korean by Chanam of Ron, the Mamma Hayumania, Malkua, and the Banho, Novakono Bashimila Chan, and Doivo, Hamashimila Juma Jukes, Koya Jengang, and Kuku from Fadikanya, and Yamen of Kong, Hashima now is Santa, Hashimila Isaac, KOC, Justinian Timos, Isaac, Yos, and Hashimila Hamamgira, and I was about Jokunani. YouTube yanjye bagira ibyo amasubscribe kugira bigende neza barabe salima bagira na amasubscribe kugira bitege indirimbo yanjye shasha nashobora kuvuga izina mugabo next week
dusohoka next week
umuntu wese azi ko aheruka gukora isikosa jewe cyangwa umugenzi wanjye cyangwa umuntu wo muri famille yitega ko next week bizohara
basi ducishije ko gatoyi gusa apana ntutubwire basi ducishije ko gatoyi kugira bombe kaze bakameze
ukigenda kuvuga urusa
just
Next week, if I get subscribe, Mama weekend that is Bazoaba when you coming soon. Next week, Monhango, Evan, Isagaraki Zosh. Could you soak your hair, Yarugurun, Nahanda Zosh?
Well, in the name,
of course.
Belle Chris, not a Jacob Kumenga, and I buy my TV. Candy Name, I have a just name, I say, my name is Dragon Dagutinat.
Shaka love. Sha, niwaza ko bizohera na microphone yigurishije na kamera y'abantu yivye vraiment. Kuko sinumva ko aho bicisha.
Reka tugeze ha vraiment. Ufisa nimba afisa matwi numvise abakunzi ba Yose active. Amahoro abane namwe hama kuri micro yari mucyo centre la Talita behind camera wa undi nyene Juma Jux. So ciao ciao.
Isaac TV. Oh.